Thank you. Okay. I'm gonna go to the Thank you. Thank you. Harper, Harper. Huh? Organist. Why? Why?
Okay, that means Anna, we are all the here managers side,
yeah. My mother's coach. Then ndi kene shi ke he shi. Kemu na hawo. Tut na kemu wura ma wa. Kemu mbru to. That is one of my lesson words. Kemu wura ma fon dem.
Okay, malaya wa kwende ne shi ke he shi.
Ndi ne shi ke ha. Ko te shi ke be shi. Kemu wura ma wa.
Ngwan so ba le bali ala o hi ai su kai mara. Ọtụtụ ndị mmadụ ajọ laji dị too much. So m sị ka m ewere opportunity ajọ gị ka nwee ike kọwa traị. Ịgbalị ala o. Nsọ ebe ka ishi bịa?
Ụmụdịrịekwe.
Nwa ọlụmba na ụmụdịrịekwe. Mgbada ịgbalị ala o.
Ọkọpụrụ n'ebe a. Biko ebe a ka a ga-ele the best of this year taa. Biko onye na-agaga ebe na biko ọmụkpọ onye ozi. Biko ọsọ dịka ozi a ga-akụta ụmụ na ozi. Biko a ga-abụ two two atọ na one love abụọ na one love atọ na Ndubuisi Dede na Chidibom two two biko ka ọbụla ha gbaa taa Ekwensu. Thank you.
Thank you. Vai, vai, vai.
158 years. One year ago, I got to go. Because all of them are actually there. And because I know the same thing that I'm about last year, when I COVID 19, I got very much in me. And I could go after. Nobody should have a I'm going to crush her. No, I'm not going to worry. No, to be brave. You're not going to make it. You're not going to come. I'm sure all of you are going to look at us all. Open the machine.
Thank you. Hey.